jika 1585 ukuya ku 10s ezikufutshane ithi ndibhale phantsi 9 1585 kuya ku 10s ezikufutshane ngoko sifuna ukugxininisa phaya kwi 10s u 10s zethu ba gula 8 u 10s zethu phaya gula 8 ngoko kuba besiza kwenyusa besiza kuthi 1500 okay manisebenzise umbala phaya oza kufana ethi 1590 u-8 uza kwenyuka ayoba ngu-90 sithi bangaba besiza kwehlisa ke besiza kuthi 1500 la 8 phaya 85 simehlise ba yoba ngu-80 ngoko zindlela zethu zimbini ezi sizikhethileyo ba ubonile ke pha umzekelo wethu into bani ba xa inani eli lingemva eright lingu-5 nangaphezulu ngoko siyenyusa xa lingaphantsi siyehlisa ngoko naphaya sino-5 ngoko siza kwenyusa impendulo yethu ibe ngu-1590 sibe kanti sigqibele.